Washupheka wena ongangithandi.
Gijima tshelu mama.
Washupheka wena ongangithandi.
Uyazondwala thina.
Washupheka wena ongangithandi.
Gijima tshelu mama.
Washupheka wena ongangifuni.
Uyazondwala thina.
Uyadelela, uyadelela unqathu.
Aphathu bowasha wena leli.
Uyadelela, uyadelela unqathu.
Aphathu bowasha wena leli.
Let your day be for and do how goes on. Bayikhayela utshwala bayibizela imemo bathi ngoba siyehlule ngcono.